Shalom, shalom. Bakozi bakanguka mbanje kubasuhuza no kubashimira. Nukuri muradufasha mu biganiro twumva mu gusenga dufashijwe na Chris Ndikumana. Nukuri biradufasha cyane. Nanjye ndashaka gutanga inaye yanjye maze igihe kinini ngwaye ukuguru mwivi. Nagiye gukora siporo igufarisa nkaho riva mu mwanya waryo ukuntu birandye bikandya. Nkashyiraho pomade nkanywa imiti bikanga ndangije byose ndabihagarikana nkakunya kubikoresha ndavuga nti ngiye kumva kanguka kandi nzi ko Imana irankiza. Ndangije imiti ndayihagarika mfata kanguka nkanya numva kanguka cyane cyane kwa gatandatu heze numva ndize ndavuga nti Imana urankiza kandi nzi ko ubishoboye. Birangije rero uyu munsi nshimye intahe ntanze intahe yanjye kuko narimenyereye kumva kandya najya kuryama kurira ku buriri nkumva karandya ariko ndumvishe byagiye byavuyeho byakize nta kibazo mfite akaguru ndahagarara simbabare. Ngiye kuryama mu kanya nuririye ku buriri numva akaguru nta kibazo gafite. Ni ukuri ndashima Imana yankijije biciye muri kanguka. Shalom, shalom.
Shalom, 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 Fatima. Aho hamwe nakunda gutangaza kwa ingwara imyaka myinshi. Nari mfise ibintu byantwara mu ijoro. Byahengera ndyamye, bikanduza hejuru, nkumva ikintu camfashe ukuguru, ndiho ndarereta umutwe uraba hasi. Si ibyo byose byaba ndyamye, kabura amahoro, kikantwara, nkarondera icyo mfata n'icyo ndeka. Uraho bimborose umutwe bikananira no kuvuga ati izina rya Yesu bikaba. Ibyo bintu nabibayemo byatanguye kumfata demiredisiteti ariko biguma kwa kundi sinigira ndonka amahoro mu ijoro. Umunsi umwe sinzi wandungikiye kanguka numvise ukuntu n'abandi bahitse kibuke ati na Imana izontabara biteye bihere. Hama gusa bije kwaranigana bikantwara nguma nuzuye inda abibamwe uko nta kundi nari bubwire. Ntangura kwiyumvira ati reka nzorondere umukozi w'Imana nsengere ndabe ko byokira. Niho nasha ndonka kanguka iza ndumviriza intahe numviza amasengesho. Niho umunsi umwe ukuboko kw'Imana kwakoze ari ku munsi wa kane niho numviriza kanguka nsubira ndaryama ryamye cyabyongera biramfata ariho nkikubita kw'amaso. Turanigana ndatabaza ati Yesu Yesu ntabara ngo nyene nca ndabyuka nca nuguru akanguka ndumviriza intahe zirahera nca mu mwanya w'amasengesho. Umukozi w'Imana arasenga nanjye ndasenga ntangura kumva ibintu bipfa mwinzu biraduga bukebuke biraduga ndumva ndakanye ndumva umenga sindi no ku isi ndumva hari igihe cy'isaha zitandatu ndumva umuyaga umutwe urahinduka ndumva ku mutima ndaruhutse ndaremuruka ahejeje nze numva akuya karabura ndabona naca numva merewe neza ndayahora iguma yuzuye irahera mera ubuzima bwiza bumeze neza. Mana hizagire Kristo yatanguje kanguka ndashime ku bitangaza yankoreye biciye muri kanguka. Nari maze igihe kinini ndushe n'ibintu bya Satani byarantwara nkabura iyo nja niyomva ntako novuga nta kintu mbona noshimira Imana idukorera byinshi naramerekwa nabi dayimoni yari yaraho zingitiye ibintu birafata kuva uwo munsi kare sinahora njya neza ariko kuva uwo munsi naciye ntangura kumva amapeti ntanda yasubiye kuzura ntaki umbayeho neza. Shalom.
Shalom shalom. Nandi nandi gushimira imana, ndi gushimira imana y'umwijuru nandi byankoreye, narabonye imana ingendera mu buzima biciye muri kanguka, ndashimira imana y'umwijuru yaduhaye umukozi w'imana Kristo ndi ku mana aradusengera atatubuzi, imana ibandanye imusiga amavuta n'abamufasha, kugira igikorwa cya kanguka kibandanye caguka kubera ko kiraduhezagira, nanje gushimira imana ko nabonye imana mu buzima bwanje, intaya yanje ni ndende, mugabo nuvuga ntidaza kwica ku masonga. Kuko ni ndende cyane Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nta n'ibyo nushobora kuvugira mu maso yanyu reka no kuri mvuge bikeya natanguye kugwara hari mu 2013 natangura kugwara ngwara amatwi imisonga mu matwi nkarara ntasinziriye nabyuka mu gatondo ngasanga imisaya yabyimbye ndagenda kwa muganga barampa imiti ndasubirayo barampa imiti ntibyigeze bikira bampindura imiti ntibyigeze bikira barantwara mu cumu barambwira bati nta kibazo na kimwe tubona hano hari ikibazo na kimwe kuva ico gihe ica ndabaratamo n'ibindi ndagwara ibintu byanjye bikanjya rwose nkiyagaza mu isosi mu maso ca ndahinduka nkagira ibintu by'amabara barambwira ngo ibyo bintu n'uburutse ngo barabiyuja kwivuza abavyeyi banje barantwaye kumvuza kuva ico gihe mba ntangwe kuja mu bintu by'abapfumu ndagenda mugabo ntibyigeze bikira byama bigenda bigaruka ico gihe cose harageze igihe muri 2016 naragwaye cane ndagwara ukuguru mbwo kuguru kwarangya sinigera ndagushira hasi nicaye nari naramaze kumenyera iyo nicaye naragerekeranya amaguru kuko kwarangya nkumva hamwe inshinga kwamenye nkumva ko gutera umusonga n'ukuri hageze ko hakanya hoho hakanye yo kumvise imbeho n'abango wowe haragera igihe ndagwara umugongo ewe uwo mugongo sinzi ko ari umugongo nk'iyindi naragwaye umugongo ku buryo naho wambwira ngo mpanagure imeza imeza ndende sinashobora kunama ngo mpanagure imeza na bukebuke ndagwara cyane ndajaho nkaguma umenga ndagwaye iyo mu mutwe nkaguma numva ibintu umenga n'amazi nkazinduka umenga numva iki gihe cyose ndabibamo uko nkaja ndasenga hageze igihe nkasenga mugabo numvise biduze nkasubira muri bya bindi byo kwivuza urumva nkabivanga nkasenga nkaja mu bapfumu ntibyigere bihera kuva ico gihe ndagwara cyane haragera igihe hakagera igihe bukamenga bigacurika mugabo bika sura bikabyuka anama nibitera igihe cyose muri 2020 muri 2020 niho nasubiye ndagwara cyane mu mutwe nkazungurirwa ku buryo nicaye ndyamye hose narazungurirwa naragiye kwa muganga nagiye muri hopitale kwa Kaled barankorera ibipimo barambwira ati nta kintu na kimwe tubona urwaye nta malariya ufise nta kintu na kimwe tubona ufise ndavuga ati ibi ni bya bintu biragarutse ari igihe biza bifise ingufu ndagenda ndivuza bashambwira ngo ibyo ni bya biruzi nsubira muri bya bindi nahoramo urumva ndasenga nkagenda naho hanjye mugabo ntibyakize hageze igihe rero bamaze kumvura ibyo bigakira baca bampa umuti bambwira ngo uwo muti ngutware uze ngungungu urawushira ngo ahantu ujyane mwemuye arambwira ati none nk'iyi miti ibisirimu usanga abantu twari kwegera ibintu tutanazi numva ndashishwe numva ndarambiwe uca ndafata uwo muti mfata n'ikindi kintu cyose numva nari mfise ndavuga nti umuntu apfa cyangwa akira byose ni Imana jewe ubu rero ibi byose ndabitaye sinzosubira kwivuza n'umunsi wa rimwe namba hageze kumva Imana irandekora ngende nca ndatora ya miti ndayitekera byose ndabitwara muri pubere ntiguhera uwo munsi impfa canke nkira nta kundi je wungire nezwe gusa aho nasengeye kandi bikanka kumva ndasenga mugabo umenga sinizera imisi yose nama iyo ngwaye numvise bikaze gose cangenda hahana nca ndabiheba nkama nsenga nkama maze kubiheba rero nca ndagira ibitero byinshi ndagira ibitero byo mugabo nkaguma mvuga nti je naravuze ko ntazosubirayo ubu rero narabihebye ndagira ibitero byinshi ndibuka igihe kimwe naragwaye ngwaye ntagwara nkumva ikintu menga kije gutora umutima kagira ubwoba uwo munsi mu ijoro sinaryamye n'ukuri naguma ngira ubwoba ntaho ndyamira n'ukuri ndapfa naciye mbyuka ahantu mba hari icumba dusengeramo ndagenda ndarandasenga ibyo bintu byose ntibyigeze bikira gusa icyo nshimira imana hahetse iminsi mikeya nacinja kuba ahantu amaca nsanga umwana waho mbona ari samedi nahamaze igihe nkabona arabyuka arasenga ndamubaza nti mbeze ibintu usengeramo nibikarambwira ngo iki ni ikiganiro bita kanguka ngo barasengera abagwayi bagakira kuko naje naramubwiye umunsi ndambwira nti shiramo izo ntaye numve nkumva abandi bashinga ntaye ko bakiza ndavuga nti umunsi byakunze urampa linki ya kanguka nanje
cyangwa no musumwe arandongekiye cyangwa aja muri group kuva ico gihe nkaza ndumviriza intahe nza ndasenga kuva ico gihe ibyo bintu byose nari ngwaye nababyiye imbere yabamatwi ntiyari kugerakira imisonga ya mu matwi bikazinduka mu maso byavinze byose ntivyari bwigere bikira uwo mugongo yabuko kuguru byose ntivyari bwigere bikira hose ndasengera muri kanguka bya bintu byose birakira yangingo naye nifatiye yuko ntazosubira kuzanda jamu wapfumu ngo ndagwaye canke iki kanguka amaze kuyumviriza hoho ncangira ingufu zikomeye ndavuga ntubuhoho sinsubira inyuma ntibikunda kuva ico gihe nukuri hari muri 2020 mu ntango ubu mu majambo make hoba hagira hakwiri nk'imyaka ibiri imyaka ibiri ntivuje ntavuze ngo ndagwaye kandi ibitero kenshi byaraza mbere mu minsi ya mbere byaza cyane umugabo ngaca ngenda muri kanguka nkasenga bigakira ibyo Yesu yankoreye ni byinshi navuze nti nta yanje ni ndende nta byinshi novuga ariko Yesu yarankijije hari igihe mba mfise ibitero byinshi mu minsi iheze narigeze kuba mfise ibitero ngira ibyo nzi n'ibyo ntanazi umukozi w'Imana akavuga ati hari umuntu ariko arayura Yesu arakubohoye shima uri kurabohoka imwe mu mbi narayura nkayura nkayiba nkagira ubwoba nteregangira n'imisa yihadinyurana nkayura tugatangura amasengesho ndiko ndayura tugaheza amasengesho ndiko ndayura nkayura ico nje gushimira Imana ndashimira Imana yaduhaye kanguka ndashimira Imana yankicije ibyo byose ubu ndamahoro yabamaguru yabumugongo ubu byose Yesu yarabinkijije ndamahoro ndakomeye ndashimira Imana yo mwijuru yumve ko ndayishimiye ahiri ndayishimiye n'ukuri abumvise intahe yanje namwe mugira ukwizera abantu mugifise ibibazo mugabo mukavangavanga n'ukuri muhebe mu mukurikire Yesu n'umugabo abishoboye n'ukuri azobakorera nk'ibyo yankoreye ndashimira Imana yo mwijuru hari hageze igihe kinini nshaka gutanga intahe ariko Satani akangwanya kucanke kuriya umwanya wo gukora ibindi nka uronka ariko umwanya wo gutanga intahe n'ukuri byari byaranze none nje gushimira Imana yo mwijuru yarakoze ndashimiye n'Imana ibandanye isiga amavuta Kristo ndi ku Mana uwo muri mu bandanye waguka shalom shalom abumvise intahe yanje Yesu abaheza bigira
shalom shalom nanje ndumwe yagiriwe ubuntu n'Imana ko kuba muri kanguka fashe kano kanya kugira ngo nirate ibyiza Imana yankoreye bitari bike icambere saba imbabazi kuko natebye gushinga intahe kuko hariho ibyishimo Imana yankoreye gushinga intahe n'ukuri n'ubundi mutwaro udasanzwe kubera ko urategura gushinga intahe mugabo hakaburi kaburangene ubigenza kugwa shetani none kano kanya ndakengurukiye Imana impaye kano kanya kugira ngo vuke ubwiza bwayo hamwe n'ibyo Imana yangiriye neza nari ngwaye ingwara ya constipation umukozi w'Imana yarasenze aravuga ati hariho umuntu akwije imyaka 20 agwaye constipation ngo niyakire gukira Imana iramukijije nenda shimira Imana yo mwijire ko yankuye ku uwo mutwaro je nari narabihebye nari nzi ko ariko naremwe kuko narashobora kumara indwi zibiri canke zitatu kandi mfungura ntihagire icomba simbabare mu nda ariko ubu uye bigenda neza nta ngorane narakize Imana ihabwe icubahiro ndashinga intahe kandi ko hariho ikindi kintu meruka gukira narafashewe ndadahwa nyamangira diare umwanya munini mu nda ruhanda merekwa nabi hanyuma ntanora kanguka yaheze nshasengeramo umukozi w'Imana acavuga ati hari abantu batatu barishana umwe aragwaye kandi ararembye rero maze gusengera muri iyo kanguka naciye numva kuyakabize bya bintu byose byariko biraba bica birahagarara none Imana nihabwe icubahiro nishigwe hejuru turashimiye abantu bose batanga intahe kuko nabo baradukuza baraduha kwizera turashimiye cyane Imana yaduhaye umukozi wayo Kristo ndi ku Mana shikare kumuhezagira umuhezagirane n'abiwe bose turashimiye kandi abapartenere bakanguka batwitangira nabo bakadufasha kugira ngo iki kiganiro kitoge dushikire Imana ibahe umugisha shalom shalom
shalom shalom abo muri kupe ya kanguka mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo hama nanje nje gushinga intahe mvuga ibitangaza Imana yankoreye jewe narabaye ngaho ndumwigeme nkagira igihe shamaregre mugabo bikaza ku gihe gitandukanye kuburyo nanje nyoberwa ivyari byo nkubu mu kwezi kumwe nkajayo hagacahera nk'ayandi mezi abiri atana kimwe subiriye kubona bikama byabaye nkuko bikama byabaye nkuko harageze igihe rero igihe kimwe ndamara amezi abiri atana kimwe mbona hama ayo mezi abiri aheze bica biraza rero hama bica biranka guhera harahera desomene izo desomene ziheze numva nyene umenga ndagize ubwoba nca ndagenda kwa muganga barampa imiti yo kubihagarika haheze iminsi kandi bica birasubira biragaruka bimaze kugaruka hoho rero bica biguma biza nyene biranka guhagarara burundu ndagira ikibazo nyene numva ndagize ikibazo numva nyene ndihebuye ndavuga ati none jewe ibintu ngwaye n'ibiki kuko byari ibintu nyene nanje ubwanje ntashobora gusobanukirwa nahageze igihe nca ndasubira kwa muganga nsubiyeyo barantera urushinge ubwo rushinge barunteye hama n'ubundi bica birongera biragaruka nca ndaguma ngaho nca ndavuga ati mana jewe n'ukuri nizeye wewe ni wewe uzonkiza kuko ndazi kuri Imana ushoboye byose kandi n'indwara zose zananiranye wewe urazikiza ndimbere jehe ibyanje n'ibintu bitonya nca nakomeza nyine kwizera nza ndasenga muri kanguka numviriza n'intahe niho hageze igihe numva intahe y'umumama umwe yavutse yuko nawe yari afite icyo kibazo akimaranye imyaka ibiri hama nanje nca ndizeranye ndavuga ati Imana yakijije uyu mumama yari amaze imyaka ibiri nanje ndazi izonkiza nguma ngaho nza ndumviriza kanguka numviriza intahe nongera mfata no mu masengesho hama mu nyuma nca numva uyundi mukobwa kandi yashinze intahe yuko wewe yari abimaranye imyaka ine nca ndavuga ati Imana n'ukuri nabo bari bamaze imyaka myinshi warabakijije nanje ndazi kuzonkiza n'igihe canje kitarashika ndaguma ngaho kuva mu kwezi kw'icumi mfise ico kibazo nkasenga akagera igihe kimwe nkumva umenga nacitse intege kuko naguma mbona nyine nguma nsenya cane kandi biteye ubwoba nyine nkakagera igihe nkumva n'ibizunguzungu nyine nkamera nabi cyane ndavuga ati uko biri kose iki ni ikigeragezo ntegerezwa guhagarara neza kandi ndazi yuko imizunkiza niho rero hageze igihe ku itariki 15 z'ukwa mbere 2020 niho rero nanje naca mfata ndasenga kandi muri kanguka nca ndafata rero kanguka ndasenga umukozi w'Imana nyine arabandanya aradusengera niho yaca avuga ati hariho umudame aguma ava amaraso ati yizere yuko Imana imukijije kandi agiye gusubira kuri sikre yiwe normale hama nanje nca ndavuga ati nubwo avuze umugore nanje kazima dufise ikibazo kimwe nanje Imana irangiriye neza irankijije cyangwa umana uko kwizera hari kuwa gatandatu nibwo naca nitegura nca ndagenda gusenga risa 8 nta nuko mbere nasubiye no kubishyira ko n'umutima kuko nyine uwamenga nari naramaze umwanya umwe kwihebura nyine bikangora nyine muganga mvuga ati ko biri kose ndazi ko nzokira hama haheze umwanya mutonya niho numva ntanguye guhinduka mu mubiri numva ntanguye kugira imbeho menga hajemwo n'intuguta nyinshi numva nyine ndahindutse ukuntu nca mbona mu maso haje umwijima biranka yuko nkanura numva umenga ubwenge bwose buragiye nca nangura kwiyumvira ati none ga mana jewe ubu ngomba mpfe niyumvira nk'uko ariko nibagira yuko nari nasenze muri kanguka ari manifestation nanje Imana ingendereye hama sinzi uko nakenge kaciye kagaruka nca ndasohoka mu rugo sohotse mu rugo ndahagurwa cane nguma ngomba kuvumisa ariko bikanga numva nyine ndahindutse ndamera ukuntu nyene nari bwigere numva nca numva nyene haje ikintu mu rubavu rw'iburyo kirabandura nyine urubavu nyine hamwe wamengana uvuza n'induru hama nca ndavuga ati Mana urakoze urankijije ati urankijije n'ukuri urankijije cyankomeze ko kwizera hama nibizunguzungu byaciye bigaruka hama ngiye kuryama numva marira menshi 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 cyane kandi avuga tuko biri kose ibi bintu sikubusa gusa iyi ni manifestation nanjye Imana irankijije irangendereye cyangwa mangaho mvyutse nubundi nkometsa ku gusenya ndasenya cyane bimwe biteye ubwoba ndiheba nyene cyane umva intaya y'umumama araho nawe yasengeye mwe nawe yaragwaye ikivyimba mu nda hama acabwira bene wabo ati ubu ntituzosubire gusenga dusaba Imana ngo izomukize ahubwo tuzovuga ati Imana warakoze warako wamukijije birya rero nanje kuvuga umunsi naciye ntangura guhindura isengesho camvuga ati ndagushimiye Imana ko wankijije mbandanya gusenga nk'uko bene data nukuri Imana yacu irakomeye ntumva ko hari kuwa gatandatu narabandanije kwa Mungu birabandanya kuwa mbere kuwa kabiri gakeye atani mambona byose byaheze nukuri ndashimiye Imana Imana yacu irakomeye nukuri Imana yacu ni nziza ndashimiye n'abakozi b'Imana badusengera bitanga buri munsi bakadusengera batatuzi nukuri Imana ibahezagire cyane ntacu noronka nshimira Imana nukuri gusahiri yumva yuko ndayishimiye cyane kuko byukuri yarankoreye igitangaza nari nihebye nukuri ndagira ubwoba ndabura ibyari byo nyene kweri ndumva yuko nihebye yego ariko Imana yarankijije uno munsi nta kintu na kimwe ndasubira kubona kare naguma numva meze nabi mu nda nkaribwa nkamererwa nabi ariko ubona ukuri numva meze neza cyane ndashimiye Imana cyane n'ukuri nkaremesha n'abandi boba bagifashe bakabona ibyabo bitaragenda neza ntibacike intege bakomeze gufata bizere n'ukuri Imana yacu yakomeye izobagirira neza ehe guhama intahe yanjye yariyo Shalom Shalom.